vile anaenda AU washajua ya kwamba Raila Odinga is no longer tenable in OTM.